mulila moyo wanga koma lelo ndamasuridwa kusinga za satana inde satana nandi manga inde nalamulila moyo wanga koma lelo ndamasuridwa kusinga za satana inde
satana nandi manga inde nalamulila moyo wanga koma lelo ndamasuridwa kusinga za satana inde
satana
nandi manga inde nalamulila moyo wanga koma lelo
Tinari wa pepa fwaka, tinari wa maboza ine, koma lelo ndamasulitwa, kusinga za satana ine. Tinari wa konda mbova, tinari wa chiwele wele, koma lelo ndamasulitwa, kusinga za satana ine.
Tinari wa konda mbova, tinari wa chiwele wele, koma lelo ndamasulitwa, kusinga za satana ine.
Tinari
wa konda mbova, tinari wa chiwele wele, koma lelo ndamasulitwa,
kusinga
za satana ine.
Ndamasulitwa kusinga za satana ine kusinga za satana ine ndamasulitwa
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 kusinga za satana ine
kusinga
za satana ine
ndamasulitwa
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 kusinga za satana ine
kusinga
za satana ine.
Tamanda mbuye, umoyo wanga onse, nizatama.